Da 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 Shine. Oh, yeah, boy. Ah कर को कके गूंजाता गुंजार कर को कके गूंजाता गुंजार
पग धरे अरे Hare Mann, has been a very memorable evening, and I wish we can continue. So, would you like to have another one?
Small Bengali song.
They're asking her to sing a small Bengali song.
Small Bengali song. Yeah, please.
Bengali song.
Yes.
Dark again.
Phaguna Shapona Bholo Bholo Dabe Dabe Amar Javar Shomay Holo Dabe
Any announcements for Basant Bahar?